what's up, man?
Good.
It's gonna be awesome. I'm ready. Drums are all tuned. It was a really cool, like, cool song to put together. It's all about the drums, man. So there's always that one lug that's just a little out. Just always that one lug. Let's see what we can do, you know? Oh yeah.
Da 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 da